but ukhumala umntunga umbulazi umzilikazi kamashobane wena owadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu.
Kuludu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili igezo mina ngifeza ngututhunga kakhumalo bathi ilasbo namagomenti mhlambe ema ngabe usemusha like-anza phinde ngicela ngizasho ukuthi uyasubscriber ungakhohlwa ukukhomenta nokulayika kanjalo futhi nokushara okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu ema ngabe sibheka lapha nendaba ehamba phambili namhlanje engifuna sibheke u-double tinte lapha nensizwa efikile endimeni omculo wamasikandi insizwa uMjabulisi lapha nensizwa nje evangaphansi lapha nakwensizwa igoso lamcabu nankobe shise kumdumazi umfo kaMhlongo kunengoma ke aqeda ukuyikhipha kule album yakhe eshisa ikhotho lapha nethi eningaphiki nami lapha kwi album ephume kulo nyaka kunengoma esihloko sayo esithi bogela lapha abantu abaningi nje abayithanda kakhulu yabo bangabungena eku TikTok lapha uyabona impela abantu benza ama video lapha ngayo ingoma ethi majitamu ebogela ngisacela ukunishiya phone nani babazi lapha manje ngisacela ukunishiya abafethi ingoma emnandi kakhulu lena eshawe insizwa lapha efike yachaza abantu abaningi ke eyindaba ezimnandi ngale ngoma ukuthi isingene lapha ngomene trendayo okanye intweni trendayo eningizimu Afrika unginombolo 14 ekuzinto e-trendayo elapha namangabuthinta umusic lapha izinto nje esishayela ihlombe kakhulu esingabathandi bomculo wamasikandi ukubona abafana sibasekayo beya phambili ngalolu hlobo lolu mhlawumbe na engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba lolu hlala lapha na comment section ke siqede khona le ndaba ngathi ukuthi izona ezihamba phambili isikhathi samanje ningakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare okukhulu kunakho konke bese ningilandela ku Facebook @redenkezo niziphathe kahle nibe nosokumnandi nithanda khona.